Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41. Abatwumva muri mu Rwanda I Kigali na FM 104.3 Kalongi ni 93.3 ikaze makuru yo kuri no mugoroba. Jewe Diane ni nahazongiye kuyashikiriza ndi muri studio ya gatanu. Ibisigarira by'umuhisi Petero Buyoya yahoze ari president w'u Burundi vya tahukanywe mu gihugu camavukiro riwe nta mutegetsi numwe w'u Burundi yari ku kibuga c'indegaho vyashikiye hari abanyamuryango gusabiwe
yararaye umukuru w'igihugu kubera izombo atuza kuronka iteka ryiwe rihabwa abandi bakuru b'ibihugu bakiriho canke baritavye Imana.
Uni Frederic bamvuga inyumvira yabayicegera ca mbere cy'umuhisi Pierre Huyo yakuva mu gihumbi kimwe n'amajenda na 1998 gushika muri 2001. Israeli bandanya kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'intara ya Gaza ivyino munsi vyahitanye ababa bacumi. Dusubiye gato ku mugabane wa Afrika batavuga rumwe na leta ya Kenya basubiriye mu myerekano yo gusaba president William Ruto kuva ku butegetsi. Muri Afrika kandi intambara y'impande zibiri zirwanira ubutegetsi bwa Sudan imaze gukura mu vyabo ababa imiliyoni 10 muri ano makuru. Turagaruka ku cegeranyo ca ONU dukuramwo ibibaharuro sangwa ikaze kandi mwakoze guhitamwo ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Reka nongere ndabahe ikaze ncuti bakunzi bacu amakuru tuyahera mu y'umutekano wa Kongo. Inzego z'ubutegetsi muri Republika Demokarasi ya Kongo zitangaza ko abantu 70 barimo abasirikari 9 baguye mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho. Abo bitwaje ibigwanisho bagavye ico gitero mu kigwati kiri mu burengerazuba bw'igihugu. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma atubwira ibindi kuri no nkuru.
Abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero mu mudugudu wa Kinsele uri mu birometero 100 mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa, nabo mu mutwe witwa Mobondo. Icyo gitero cyagabwe kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, ariko kubera umutekano muke n'ibikorwa remezo bidahari, ibitero nk'ibi bishobora kumara iminsi bitaramenyekana. Abarwanyi bagabye iki gitero bo mu mutwe wa Mobondo bavuga ko baharanira uburenganzira bwabo mu bwoko bw'abayaka. Umuyobozi wungirije wa teritwari ya Kwamoth, David Bisaka, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press ko hamaze kuboneka imirambo y'abantu 72 baguye muri icyo gitero. Intambara hagati ya moko zavutse mu mwaka w'2022 mu kwezi kwa gatandatu zifite umuzi mu mateka y'aka karere. Ubwoko bw'abateke bwita bakavukire, mu gihe bubona nk'abimukira abakomoka mu yandi moko barimo abayaka baje gutura hafi y'uruzi rwa Congo mu myaka yo hambere. Nubwo mu kwezi kwa kane uyu mwaka hari hasinywa amasezerano yo guhuza impande zombi, ndetse na Perezida Tshisekedi ahari imvuru zongeye kubura n'ingabo za Congo zoherejweyo kubihusha zirananirwa. Kinsele iri muri teritwari ya Kwamoth, aho mu myaka 2 ishize imvuru hagati y'amoko y'abateke n'abayaka ziyongereye zihitana abasivili babarirwa mu magana. Izi mvururu zishingiye ku guhangana hagati y'abaturage bapfa ubutaka n'imisoro. Izi mvururu kandi ziraba mu burengerazuba bw'igihugu, mu gihe mu burasirazuba bwacyo ingabo za Congo n'abazishyigikiye bahanganye n'umutwe wa M23 wigometse ku butegetsi. Aka karere k'uburasirazuba bwa Congo karimo imitwe y'abarwanyi batandukanye igera ku 120. Buri umwe urashaka igenu ryabo ry'amabuye y'agaciro n'indi mitungo kamere iharangwa.
Geoffrey Mutagoma, urakoze. Turasubira mu kanya tubwira iby'intambara ya Sudan, ariko imbere yaho tubanze tunyarukire gato muri Israel, aho ibitero by'indege z'ico gihugu mu bice bitandukanye by'intara ya Gaza vyahitanye ababa bacumi bo mu bice bitandukanye vya Gaza. Oriane Itangishaka atubwira babiguyemwo aho vyabasanze.
Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Gaza bavuga ko batoye ibiziga 5 by'abanyepalestiniya bahitanywe n'igitero cyo mu kirere cyakozwe na Israel. Bavuga ko icyo gitero caguye ku nzu iri mu ikambi y'impunzi ya Al-Magazi hagati na hagati ya Gaza. Ibyo biruko mu gihe abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu gisagara kiri hafi yaho cha Deir al-Bala batangaza ko hariho abantu 3 nabo nyene bahitanywe n'igitero cyo mu kirere. Itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika AP naryo rivuga ko hariho umuntu umwe nawe nyene yahitanywe n'igitero cyo mu kirere, abandi 6 barakomeretswa naco. Mu bindi bitero byakozwe na Israel byo ku munsi wa mbere hafi y'umupaka wa Siria na Libani, byarahitanye Mohamed Bara Kateriji uyu n'umunyesiriya w'umugwiza tunga mu gisata cy'ibitoro afitanye ubucuti na perezida wa Siriya Bashar al-Assad n'ubutegetsi bwiwe. Amakuru atangazwa avuga ko umugwiza tunga Kateriji yishwe ari mu muduga mu rugendo yarimo hagati y'imipaka y'ibyo bihugu. Yari ku rutonde rw'abantu bafitiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera urudandazwa agira na Perezida Bashar Assad n'imigwi y'intagondwa z'abagwanyi b'abayisilamu.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya amakuru twafitiye kuri no mugoroba muri Kenya na nayo bice ku masonga nkitangura batavuga rumwe na leta y'ico gihugu batunganije indi myerekano yo kuyamiriza ubutegetsi buhari no gusaba ko President William Ruto atanga imihoho. Oriane itanga ishaka n'ivyo agarutse kutubwira.
Abapolisi bibonekeje mu bice bitandukanye by'igisagara cha Nairobi aho itororokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ritangaza ko bagiye batera ibyuka bibaba mu maso mu bari mu myerekano hagati mu gisagara no mu kigwati cha Kitengela. Iyo myerekano yatangiye mu kwezi guheze igihe leta yashira ahabona itegeko ryo kongereza amakori ku bidandazwa bisanzwe abanyagihugu bakoresha. Akarorero kakaba ku mikate, imiduga n'ibindi bidandazwa vya misi yose leta ivuga ko byari gufasha kuyungukira amafaranga angana n'umuriyari dumwe n'ibice bitanu by'amadolari y'amanyamerika. Iyo myerekano yatanguye ikorwa mu mutekano ariko yahavuye irangwa n'itana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abanyagihugu. Ubwo ruhagarara rwatumye abanyakenya 39 bahasiga ubuzima. Perezida Ruto yahavuye yemera gutesha agaciro iryo tegeko yongera yirukana abashikiranganje biwe bose mu ntumbero yo guhoza abari mu myerekano. Imyerekano irabandanya ku rugero ruto, abayirimwo basaba ihagarikwa rya ruswa hamwe no gutunganiriza ababuze ababo mu byo biyita itotezwa ryakozwe n'igipolisi.
Oriane itangishaka urakoze. Hagati aho tukiri ku mugabane wa Afrika, ishami rya ONU gitaho abimukira ku isi OYM mu mfunyapfunyo ritangaza ko muri Sudani abantu bagera kuri 10 million ari bo bamaze gukurwa mu vyabo kuva hatanguye intambara hagati impande zibiri za gisirikare zirwanira ubutegetsi. Geoffrey Mutagoma.
Uyu mubare ungana na 20% by'abaturage bose batuye Sudani niwo wa mbere munini ku isi w'abantu bakuye mu vyabo kandi urakiyongera nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye. Kuva intambara itangiye mu kwezi kwa kane umwaka ushize, abantu bagera kuri 2,200,000 bahungiye mu bihugu bituranye na Sudani, na habarirwa muri 7,780,000 bahungira imbere mu gihugu nk'uko bitangazwa n'ishami rya Loni ryita kubimukira OYM. Aba bariyongera ku bandi basaga 2,000,000 bari basanzwe barakuwe mu byabo n'intambara zabanje hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba Rapid Support Forces. Iyi ntambara yatangiriye Khartoum mu murwa mukuru iza gukwira mu bindi bice by'intara ya Darfur mu burengerazuba. Impuguke za Loni zivuga ko muri iki gihe ikibazo cy'inzara kiri ku isonga mu kongera umubare w'abimukira kurusha iki intambara. Abantu benshi baragerageza kuva mu ntara ya Darfur aho bigoye kubona imfashanyo y'ibiribwa. Uko abarwanyi ba RSF basibanira kwigarurira ibice by'uburasirazuba n'amajyepfo y'igihugu, niko umubare wakorwa mu byabo wiyongera. OYM ivuga ko mu ntara ya Sennar abarwanyi ba RSF bagaye ibitero mu masoko no ku ngo zaba izo mu mujyi cyangwa mu byaro bakamenesha abaturage. RSF irabihakana. Abakuwe mu byabo benshi ubu bari muri leta ya Gadaref icumbikiye abagera ku 668 bose bafite ikibazo cyo kutagira ubwugamo mu gihe hariho imvura nyinshi.
Geoffrey Mutagoma, Oriane Itangishaka, murakoze kuri ayo makuru mwaduteguriye mukamuheje kudushikiriza yijya nino ku isi. Mukanya canja mu gice cya kabiri cano makuru ariko imbere yaho ngende ndabibukije ko ijwi rya Amerika mukunda mushobora kuyumva kandi no kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuje Kigali mu vy'amatora y'u Rwanda. Ibiharo vy'imfata kibanza vyaraye bitangajwe n'umurwujeje gutunganya amatora y'u Rwanda vyerekana ko President Paul Kagame yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku bwiganze buri hejuru ya 99%. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wa Eric Bagiruwubusa, Kigali mu Rwanda.
Nkuko batari bake bari babyiteze ku mukuru w'u Rwanda Paul Kagame watanzwe nk'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi atsinda ya matora ku bwiganze ni nako byagenze bigaragarira mu bikubiye mu byatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora mu buryo bw'agateganyo mu ijoro rya kera ryo kuri uyu wa mbere. Uyu ni madamu Oda Gasinzigwa, perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora.
Kagame Paul 99 n'ibice 15%. Habineza Frank 0 n'ibice 53%. Mpayimana Philip 0 n'ibice 32%.
Na matora komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko yitabiriwe ku kigero cya 98%. Akimara gutsinda abakandida bari bahanganye muri aya matora yo 2024, Perezida Kagame aho yarateraniye n'abamushyigikiye muri Intare Conference Arena i Rusororo yabashimiye.
Matoye neza muri amurari amajwi huzuyemo IRPF na yabo dufatanije abamvuga. By'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano n'ubwo ndetse abari hano ni bake n'abashoboye kuza, ariko ndahera kuri mwe mbashimire kuntu mwatubaye hafi muri byose, ndetse ikibanze mwabaye hafi cyane mu gucurubanza urunguru twabwirwaga.
Umukandida Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda unakuriye iryo shyaka mu butumwa yahaye abayoboke b'ishyaka rye aho bakurikiraniraga ibyavuye mu matora by'agateganyo n'imwe muri hoteli muri Kigali, yumvikanishije ugukeza Perezida Kagame nyuma yo kumutsinda.
Ko bimaze kugaragaza ko nyakubahwa Kagame Paul abonye amajwi menshi kuturusha, so tumuhaye felicitation. Murakoze cyane.
Bwana Habineza kandi yatangaje ko hari impinduka yabonye mu migendekere y'amatora y'uyu mwaka ageranije n'aheruka.
2017 habaye imbogamizi nyinshi cyane zaterwaga n'inzego z'ibanze. Tugereranyije n'ayo matora y'uyu mwaka, imbogamizi zabaye zari kuri 2%.
Kubireba mu mukandida wigenga muri aya matora Bwana Filipo Mpayimana nawe yagize icyo atangaza mu byavuye mu matora by'agateganyo.
Bimwe mu byazanye muri politike ni ukugira ngo umurimo wa politike uveho igisebo wahoranye wagize mu Rwanda, aho umuntu atagomba kugira inabi, ahubwo igihe wifuriza ineza abaturage ugomba guhorana n'umutima mwiza. Niyo mpamvu amanota ngize nubwo ari make nta kintu bimpinduyeho ku rukundo ufite igihugu cyanjye. Abantoye n'abatantoye, icyo nzirikana nuko twese turi Abanyarwanda. Ibyo bakoze byose bari bafite impamvu.
Kuri Bwana Mpayimana kandi yanaboneyeho umwanya wo kwisabira umuriro kwa mutsinzi ubugira kabiri.
Twarabyerekanye bihagije, nibarebera mu manota bashobora kugira ngo nta wundi munyarwanda ushoboye uhari. Icyo nifuza nuko igihe cyose bazansaba baba abazaba bandushije amajwi, baba n'abaturage ubwabo bazaba bahisemo mu bundi buryo, jyewe nzaharanira igihe cyose kwerekana icyo nshoboye mu gukorera igihugu cyacu.
Kuri ejo hazaza, intsinzi ya Perezida Kagame kuri we no ku gihugu arayigeranya n'icyizere.
Mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu, bw'umuntu nanjye bundeba, iki gikorwa cy'amatora cyo kwiyamamaza twabanje cyo gutora, noneho nibyo bitugaragarije bimaze gusohoka, bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye, bivuze icyizere mbashimira.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko ubwo yatangazaga ibyayavuyemo by'agateganyo hari hamaze kubarurwa amajwi hangana na 77 million kuri 99 million z'abiyandikishije bagombaga gutora. Ibizava mu matora mu buryo bwa burundu bizatangazwa mbere ya tariki ya 27 z'uku kwezi. nkuko bitangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora. Ukurikije ibyatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora mu buryo bw'agateganyo, nta gushidikanya ko hatazagaragara impinduka zifatika mu bizatangazwa mu buryo bwa burundu muri aya matora. Mu matora aheruka 2017 Perezida Kagame yari yayatsinze nabwo ku bwiganze kw'impuzandengo ya 98.79%. Umukandida wigenga Bwana Philippe Mpayimana kuri ubu bisa naho yasubiye inyuma, we yari yagize 0.78%. Ni mu gihe Bwana Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yari yagize 0.47%. Perezida Kagame agiye gutegeka u Rwanda muri manda ya kane izafata igihe cy'imyaka 5. Ari kuri uyu mwanya kuva mu mwaka w'2000. Ishyaka FPR Inkotanyi yabereye ku isonga imaze imyaka 30 ku butegetsi. Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza mu 2015 rimwemerera gutegeka kugeza mu mwaka w'2034. Ahwagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagiruwusa, urakoze. Ivyerekeye amatora y'u Rwanda, inkuru zitandukanye twagiye turabatangariza kuva iniyamamaze gitangura, mushaka kuzongera kuzisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mu gihugu cy'u Burundi naho ibisigarya by'umuhisi Petero Buyoya yahoze ari president w'ico gihugu vyatahukanywe vyazanywe n'indege gukira igihugu ca Ethiopia. Yashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura mu masaha 9 yo mu Burundi. Nta mutegetsi n'umwe w'u Burundi yarahari. Ntibiramenyekana neza nimba leta y'u Burundi hari uwo izorungika mu mihango yo kumushingura n'iteka uganyuma izobera muri komune ya Rutovu iri mu ntara ya Bururi ejo kwa gatatu. Navuganye rero na Frederic Bamvuga Inyumvira yabaye icegera ca mbere ca Buyoya kuva mu 1998 kugera muri 2001. Atangura ambwira ko kuva Buyoya gishengera atigeze ashima ko u Burundi butihutiye kumutahukana mu Burundi ngo bumushingura n'iteka ribereye abaho zari aba president w'ico gihugu.
Igihe yitaba Imana ari mu Bufaransa akamujyana kumufuba muri Mali, leta y'u Burundi ikanka yuko ngo atotahane u Burundi. Naravuze yuko ari akambaro k'ibara kubera ko byavyerekana ko abategetsi batarategera neza igituma baba bari ngaho, kuko uwabaye umukuru w'igihugu utari baraba ingene abayaje ingene abayatwaye yararaye umukuru w'igihugu kubera izombo abwiza kuronka iteka ryiwe rihabwa abandi bakuru b'ibihugu bakiriho canke baritavye Imana, kuko nta wundi mukuru w'igihugu uretse Mwami Mwambutsa akiri hanze kubera imvo za politike n'imvo zabiwe, ariko abandi bose baratahanye mu gihugu c'iwabo. Ari kubera izombo rero yabwirizwa gutahana iwabo, kandi turabyabaye kera, yamara ntacyo cyiza n'icyiza aho kigiye hose kagabemeye ko asubira mu gihugu ciwe agahambanwa iteka nabiwe.
Amakuru adushikira ngaha ku ijwi rya Amerika aravuga yuko igihe bakira ibisigarira vyiwe ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye hari umuryango we gusa atabaserukiye ubutegetsi bw'u Burundi bari bahari. Ivyo vyo mubivuga kwiki?
Baza bataza, iyo ni intambwe kubona bemeye ko atahanwa mu gihugu ciwe. Ibisigaye bizoza no mu nyuma, na ibindi ntawomija ko nakubariye ngene ubutegetsi bumeze ko bumeze. Ibyo mubwira bigusa bubwira n'abarundi bose. Nicyo gituma ibibazo tubitegera uko biba biri, ariko ntibaza ko ubutegetsi buzima buzoza ejo cyangwa hirya y'ejo buzokosora amwe n'ibyo bintu tuba turiko turabona uyu munsi kandi bidashimisha.
Amwe mu maragi agarukwa ko cyane yasizwe na nyakwigendera Buyoya harimo ivyerekeye ivy'umwe bw'abarundi inyuma y'ino myaka yose ashengeye ivyo vy'ubumwe bw'abarundi. Murabivuga kwikiga Frederic Bamvuga Inyumvira nk'umwe mu bakoranye nawe.
Perezida Buyoya yaje mu gihe kitari cyoroshe, ahubwo inyuma y'ikumirana y'abarundi abarundi bandi bari batangiye kwerekana yuko bahari, na barabona yuko inyishu atari uko buyandanya abarundi bakumirana, arahamagara abarundi mu budasa bwabo baricara barimubwira baratanga inyishu zoshoboka. Araheza arazikurikirana aragira n'ibimenyetso jewe nzibaza nti cya yari politiki yabona ko yari kugira akamaro igihugu, ariko ibyabaye mu nyuma byerekanye ko byari bitari bikwiye.
Igyoragi yari yaragerageje gushiraho hari ico ryamaze rikiriko ryatanga inyuma y'ukashenge inyuma y'ino myaka yose.
Burya uravye igihe arimo aratwara igihugu yabavuga wa mbere wa kabiri wa gatatu ndavuga nti ibintu byagiye bihindagurika na cyane cyane mu gihe yaza agiye kudeta perezida ntibantunganya aho umugambi Frondebu wamwegereye ukamubwira uti amara iyo ngendo yo kutembagaza ubutegetsi mwene ugaca uzi ugatwara si ibyo kubera ko hari ibibazo abarundi bagifite kandi urabizi inda dufashe twicarane turabe ingene twotora umuti ubereye ari muri iyo nzira rero twaciye dufata politiki yo kwicarana hanyuma tukemera ko hari ibiganiro hagati y'abanyamigambwe bose mu budasa bwabo mu ntara zabo mu bwoko bwabo hano baramara imyaka ibiri Arusha barashaka ku masezerano ya Arusha hanyuma yashyizwe mu ngiro kandi akayatwara igice cya mbere nibaza nti ibyo byose byagiye byerekana yuko yari nkurikizi nziza ya politiki yari yaratanguye yo kwiyumvira kw'inyishu ari ugushyira abarundi hamwe hanyuma buhoro buhoro agenda ategera yuko intambwe zigenda zikurikirana gushikaho abarundi bemera batinda twicare tuyage tugashikaho dushyira mu ngiro ayo masezerano ya Arusha naho uyu munsi ubutegetsi buhari butashimishijwe nayo kuko bwarondeye kuyakuraho ariko urabona ko gukura amasezerano mu nzira sibo hari umuti kuko n'ubu ayo masezerano aracakenewe rero nkavuga nti ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi ni ikibazo nkora mutima kubera ko umunsi wabwiriza gutegera ko sabahutu sabatutsi sabatwa sabanyamururi sabahehe twabwiriza gutegera ko turi abarundi ubwa mbere na mbere mbere y'uko tuba abava mu bwoko buriya cyangwa buriya.
Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu nkundire dusubire gato mu matora y'u Rwanda umuyobozi w'umugambwe PS Imbera kuri Bernard Ntaganda avuga ko amajwi 99 n'ibice 15% kw'ijana President Paul Kagame w'u Rwanda yaronse afatanga yaronse ko yamamaje ari kumwe n'abakandida badafise ingufu yabibwiye Venuste Nshimiyimana mukanya
uko nabyakiriye ni bisanzwe nk'uko mara mbivuga mu matangazo kuva Perezida Paul Kagame yakwiyamamariza kuya mwanya wa Perezida wa Repubulika yagiye abona amajwi nk'ariya kandi koko yanumvikanye none se niba yiyamamaje n'udukandida tubiri urumva utwo dukandida tubiri tugomba kubona amajwi angahe nayo ngayo nyine atageze ku irimo kandi abo ngabo birumvikana nibyo bahisemo bahisemo politiki yo gucinya inkoro bahitamo politiki yo gucinya yo gukubitwa yo gucinya inkoro no kugira gutera n'ibindi abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo gucinya inkoro warangiza bakagucinya urushyi nibyo bahisemo.
Uravuga bande?
Ndavuga tu adukanda tubiri tutashoboye kubona amajwi n'ijwi rimwe ku ijana Frank Habineza na Mpayimana Philippe.
Ariko Bwana Ntaganda Bernard mushobora gukoresha imvugo nyayo yubaha abandi kwita abantu utuntu ntabwo ari imvugo yemewe nakwemerera gukoresha hano ku Ijwi ry'Amerika
ariko rero impamvu nabivuze ni impamvu za politiki none se ni ugusubiza uwinshi abandi utugore dutoya kandi akiyamamazanya n'abakandida badashobora kugira ijwi na rimwe abo rero muri politiki tubita udukandida ndumva nta gupfobya kurimo none se koko abantu bitwa abanyapolitiki baraterana ari babiri ntibagiriye rimwe ku ijana muri politiki Bwana Venuste rwose ni udukandida ntabwo ari kubapfobya ndavuga ibifatika kandi bifite ibimenyetso.
Ariko se ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame abona ariya majwi uravuga uti si ubwa mbere kandi yiyamamazanye n'abantu badafite ingufu none se niba abanyarwanda barahisemo bagatora uzifite wowe hari ikibazo ubibonamo?
Ntabwo abanyarwanda aribyo bahisemo tuzi politiki ya FPR ko ari politiki y'iterabwoba none se niwe warakurikiye buri babona ari kwiyamamaza cyangwa perezida Republika asaga nkabo ari umutware w'ingabo wagiye kureba ingabo
none se
kunyirashaga we n'abasirikare ba polisi niya n'iterabwoba ntabwo ari kwiyamamaza
none se hari umuturage wakubitiwe kujya kwamamaza perezida wa Republika
yo bwana Jeannette ngira ngo wenda nuko abanyamakuru mukunda kwibariza niba se abantu babyukijwe saa cyenda z'ijoro hanyuma bagategereza umuntu uzakoresha mitingi saa cyenda z'amanywa umunsi wose abantu bamwe bandamye urumva wabyita iki ibyo ni iterabwoba no kwica abanyarwanda urubozo kandi nongeye mbishimangire rwose ari amajwi ntatangaje nubwo muvuga ko ari ugupfobya abakandida bariya rwose muri politiki tubita udukandida kuba abantu babiri badashobora kubona ijwi na rimwe ku ijana ni udukandida kandi nabishyize no mu dukubo kugira ngo mbisobanure gutyo rwose ufashije wabireka bigatambuka gutyo bakagona n'ubwo butumwa
ariko nagira ngo tugaruke nanone kuri icyo kintu wari uvuze cy'abaturage njye nakurikiye mitingi hafi ya zose zabaye mu Rwanda ku bakandida hafi ya bose nabonye abaturage bagiye kwakira Perezida Paul Kagame bishimye bamubyinira bamuririmbira babaga babihatiwe
erega ibyo ngibyo bivuga kubera ko uri mu mahanga uri i Burayi njye ndabikubwira nk'umuntu uri mu Rwanda ubona ibikorerwa mu Rwanda none se wasobanura gute ukuntu abantu bavyutswa saa cyenda nijoro hanyuma bagategereza umukandida uza saa cyenda z'amanywa hasi umunsi wose urumva ubwo ngubwo ari ubuntu urumva atari iterabwoba ibyo ntabwo ari byo ngira ngo naho uba mu Burayi sindi ko babikora nawe ko yaragize ariya amajwi ahubwo binateye isoni kandi nanone twongere tubishimangire nongere mbivuge niyo Perezida Kagame yarahisemo kwiyamamaza n'abariya bakandida wenda nongere mbyoroshye tuvuge ko ari abasemanza iki nari amajwi bagomba kubona ahubwo nkeka ko ibintu biri kuba mu Rwanda muri aya matora ni ibintu biteye isoni nayo mpamvu navuze ni Perezida wa Repubulika iya ntsinzi yabonye ni intsinzi itagira ikuzo kubera ko yiyamamazanyije n'udukandida adashobora kugira nibura amajwi ijwi rimwe ku ijana ari abakandida babiri biteye isoni ngurw'u Rwanda rwa FPR ngurw'u Rwanda rwa Perezida Paul Kagame
Bendari Ntaganda umuyobozi w'ishyaka PS imbere kuri ndagushimye cyane kubw'aka kanyu ha ijwi ry'Amerika
murakoze cyane bwana Jeannette
Ijwi ry'Amerika aha muri Amerika ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa Republicane rirabandanya ibikorwa byaryo no munsi kwa kabiri muri leta ya Wisconsin Donald Trump yahoze ari president wa Amerika akaba ari n'umukandida wa Republicane mu matora yo muri uno mwaka ejo yasubiye kuboneka ku mugaragaro muri iryo koraniro inyuma y'uko kwa gatandatu indwi heze yarokotse mucafashwe nk'igitero cuwa murashe kugutwi Tim Harris Shimwe atubwira ibindi
Trump yagaragaye Milwaukee muri leta ya Wisconsin imbere y'imbaga abantu benshi ahabera inama rukokomeye ishyaka ry'abarepublikani yagaragaye afite igipfuko ku gutwi kw'iburyo Trump ugaragaye bwa mbere mu ruhame nyuma y'igitero cyari kimwibasiye ari i Butler muri leta ya Pennsylvania yazamuye ukuboko asuhuza abamushyigikiye ahabwa amashyi menshi y'urufaya nta jambo na rimwe Trump yavugiye muri iri koraniro ahubwo yagaragaye ahagaze iruhande rw'uwo yahisemo kumubera vice president mu gihe yabatsinze amatora azamuka ku kwezi kwa 11 James David Vance uzwi cyane nka JD Vance niwe watoranijwe na Trump uyu mugabo w'imyaka 39 y'amavuko asanzwe ari umusenateri muri leta ya Ohio abari aho barimo umugore witwa Kathy Blogmar bumvikanye bavugana igihunga cy'ibyishimo batewe no kumva senateri Vance ashobora kuba vice president
n'umunyabwenge cyane akunda igihugu cacu n'umuntu yitanze cyane n'umuntu akunda igihugu cyane mu buzima bwiwe nta kintu na kimwe yari afise yari umukene cyane akiri muto maze ubageze ku isonga ry'insonzi z'abanyamerika ubamaze kugera ku bintu bikomeye cyane afitiye amerika icerekezo cyiza kandi arabifitiye ubushobozi tumufitiye icyizere ko mu gihe cy'imyaka ine azoba president nimba agiye kuba vice president ibintu byose bishoboka turamukunda cyane mu by'ukuri niwe muntu akwiriye
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudutungiye inkuru ntidushoboye kuyiheza ariko turayigaruka ku makuru yacu ya saa 11 n'iminota 30 mu gitondo makoze kudutega biri ya Lidiane ninahazwe kuri micro Nadia tahana ingenieur Peter bafatikanije kuri ano makuru kugira ngo majwi abashikire bakoze Etienne Karekezi yarayahagarariye twese tuti murara haryana